O vai ka pō mahina.
Lewa kāʻelo. O makalii ke kāne. O halii lua ka wahine. Hānau kālaua o kāʻelo he kāne. O ka hoanoku ka wahine. Hānau mai kālaua o ka ulua he kāne. He malama maikaʻi ia a ka poʻe kāpiʻokolea. Fahi ana poʻe kākā ʻōlelo o ka ʻoihana kahuna. O kāʻelo ka malama e kāpule ai ke kolea. O kāʻelo ka malama. O ʻOlekūlua ka pō mahina. O ʻOlekūlua ka lā e walu o ke ana hulu hoʻonui. ʻAʻole, ʻaʻole nō i ʻOlekūkahi, ʻaʻole nō i ʻOlekūlua. ʻApō i hola i o ʻOlekūlua, ka wō i hola ke akua laʻau i kēia pō. ʻApule i hola nā kahuna i kēia pō. O ʻOlekūlua ka pō mahina.
ʻOlekūlua. Mana pō ʻole, he mau pō waiwai ʻole no ia. Ma muli o ka manaʻo o ka ʻole. Oia hoʻi he nele. He manawa waile no ia. A e hau ʻoli loa ana o haloa na ka lau ka palili. ʻOla.
He waiwai ʻole no ia pō ma ke kai. He kaikoʻo a he ʻō kaikai pū ka moana. Makahi o ia pō, o ka maʻamau, he holo ʻūʻū, ke ā holehole, a me ka ā weoweo. O ʻOlekūlua ka pō mahina.
Eia kākou ma ka ʻole o ka hoʻonui ana hulu ana. O nā pōmahina ʻole he wā kēia no ke kū a hoʻomaha iki ana. He wā maikaʻi loa kēia no ka luʻu a ʻimi i ka naʻauao no ka pili ʻuhane a me ka hikaloi ana kekahi. Ma nā pōmahina ʻole e hoʻomalu iā ʻoe iho a ka lele ma ka hanu ana a kia ma ka noʻonoʻo pono. Ke malu a paʻa a pili, ka unihi pili, ka ʻuhane, a me nā ʻaumākua, ma laila nō ʻoe e pili a ʻike i kou mauli.